mistolo
wa ntse ke ntse jana wa reng se that
ha ke bui hey ke la pile gore wena
a o ke bona ka o thing khetse tlhama
ke go hetsa go apa ona ma fresh ona gore batho ba re kenya na re hu
eh ya ne go bo ke mask
a ke mask ha o bone
mugel men up tsa mau ke tla go rekela mask
o tan thekela
e ke tla go rekela
mask o se ame
nya
o
ntekela tsala ke tla go rekela gape ke batla go bontsha my red lipstick
na a sa bona di tedu
o itse o tla re thokela ga dimo e be le go betsa le go bona go ga e go tsa ntedu
mosadi ya
gelwe ke batla re bue ka red lipstick ya
ke bona
e tsa go hosen tons
hosen tons
e
ya ke bona ja smile
o bana le di eyelashes tsene
them eyelashes
ke tsa magnetic
wa re magnetic ke lo re magnetic go raya
wana go itse sepa go
be like Miss Tolo and be beautiful buy the lipstick and magnetic eyelashes Hughes and Tons we got you
gape go bollo
go bollo
ba tla re tsena metsi a Nile Botswana
Nile Botswana
a dirilo mo BW
he bana o na lo khali
metsi company ya ka moso ke yone dirile metsi
ke yone
girl ke batla ma fresh
gape
ga ya motla go dile ke le solekana
ke le sole le sole le tsago he madi
tsalame sure and relax
sure
I got this
ke ba nna mo bona le 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 tsama sa tlhalo ga nyele tsphasa ga
me ke re ke go tsepise ya no ga ona vinika
nya tsa a o tsalame a ke re thalo ka kola teng
ga ona spice nyana bogolo
nya kana go corona ke nalela ba bolo le sima so se empty
wa re ga ona spice ga ona vinika e me hela Kamera
tengo.
O bona vini gai?
Eh.
E bi da go te vini.
Vini.
Eh, e bi da go te vini e dirile mo BW. Eh. O bona la spices.
He bana.
Ke tsa me darling, on good. Ke di theketse.
He la the mistop. Go tsoke ke ba torela ke hetsa ha. Go mpeno relax nana ke chase relax nana ke putha putha do.
Eh.
O go nthuta maranyane.
Go ntse yalo.
Go tsoke ba ta go like ka moso Africa.
O batla go like page ya bona
ke. Hey, come on, ba itse ba ntshoring.
Eh,
ke tla go tla simula lunch.
Wa to bilo wa to simula lunch. You are a good girl.
Buy our products, Mochopis and Spa, Vini Vinegar, Instant Treasure Spice, ebe o itimola mogote ka Nile water.
It will be great and it will be wonderful how ka itsenya mo sema o swisa gago wa balance.
Eh,
o bona le lemepe wa ke rone.
Eh,
yes. Le ene hela lo o apela di customer tsa gago. Ba dirilwe ke go mone ke ka moso Africa. O bona ka moso Africa they deliver. O bona le metsi yana. Ke ona na le Botswana. This is 1.5 liters.
1.5.
Eh, mme ka ba hela kola pinga out. Ga ho etsa gape ka re tlo ba tlhatsa dikotlele. Ga ba etsa go ja ke. O bona molorao?
Eh,
ke taboka.
Forever
dish.
You also have taboka, dishwash liquid, limepe maize meal and limepe sorghum meal.
Yes, girl.
Au, mata. Elo le pompa ba isa ka eo sa bikanana.
Nya, pompa it's mine. Ha lo re batla pompa business a rong ka go ya
dilo. Au, tsala.
Bona ke batla
ka moso Africa. Tomorrow now.